Okay. So I did a song from Hamilton by Lin-Manuel Miranda. And it's a song about the King of England. He's mad because the colonies are revolting. It's kind of like a breakup song from England to the US. So, here goes.
I will fight the fight and win the war for your love, for your praise, and I'll love you till my dying day. When you're gone, I'll get mad, still get broke with me. Cause when push comes to shove, I will kill your friends and family. Of my love, da 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 da